nnọnyé ahụ nwesịrị ntolu nụ onye ga-anọchi anya m in the person of Professor Chukwuma Soludo. Oju Nwafọ Iwetia, because of his pedigree, former governor of Central Bank. Ọ ga-ama ebe ego ga-esi weta ego. Unu na-akpọ ma lab governor. Ọ bụ asị, I'm paying your leave allowance before end of December. Ọ bụrụ ka esi eme ya. Before I came, unu gwara unu na leave allowance. Ebe March, ma ọ bụ na then. But you bịa, you change all the concepts. Ma ọ ka esi akpọ anyị ụgwọ na bank.
Ọsọ ofu nkwa ka m chọrọ ikwe unu. Nkwa m na-ekwe unu bụ, ị na-anya ife anyị wepụta, agbara many of you are unu onyere ego ife anyị kwee na nkwa ife anyị ga-alụ na Anambra. Unu afọ bịa online. Mana sọmrị ife dị ebe a bụ na ife niile a ga-alụ alụ. Ife niile edelụ bụ ife ọma a ga-alụ ebe a, ma bịa kọwa bịa kwubi ya one by one. Mana ife anyị kwelụ ndị Anambra na nkwa bụ na anyị ga-akwụrụ on the foundation already led by our ably working governor to consolidate, continue the transformation process.
O nwere even notice na ego Naịjirịa ji mba ụwa mgbe anwa bụ $55 billion n'ụgwọ. Mana management Soludo na Ngozi wee mee ego a na-agbadata gị na wee kwụsịa ụgwọ anwa niile eji. E wee bido kwa n'isi wee nwebezie surplus up to $55 billion mgbe anwa. Ibe m na-agwa gị mgbe Obasanjo na-achị. Ya ọ bụrụ na o mere mgbe Obasanjo onye na mgbagbe onye mba na-achị, ka ezi ka ọ ga-adị mgbe nwa anyị nwoke Soludo bịachị ma.
Agenda anyị bidola Anambra niile, all jobs, jobs and more quality jobs, wealth creation. Anyị chọrọ ka Anambra bụrụ obodo ndị ọzọ ga na-abịa abịa. With the airport, we take Anambra to the world and bring the world to Anambra. Anyị chọrọ ka nwata amụrụ na Kogi ma ọ na Kwara ma Lagos ma Abuja fakwụsị akwụkwọ fasị ka ha jee Anambra jee chọọ ọrụ. Ọ bụrụ ihe isi ndị be anyị ebe a idebe ha. Anyị bụ ndị Anambra na-ekiri ekiri ya na-ekiri mmadụ. Ọ bụrụ na anụ, mana ife niile a niile anyị deziri, ọ dị about 72 pages. Ị kedu ndị ga-alụ ya? Ọ kwa n'ife anụ ebe a, ọ kwa n'ụlọ ga-alụ ya. Ọ bụrụ na anụ, ife ga-edeliva ife niile anyị deziri ebe a. Chalị nwa mgbe afọ na onye ka ibe ezi m, ọsọ mmadụ ịbụa. Mana n'ezie ndị thousands of people who will deliver this manifesto. And na ndị nkuzi n'ebe a anyị nwere an agenda for ndị nkuzi including reviewing the terms and conditions of service for ndị nkuzi. Ọ bụrụ na ya anyị ga-etikwa Anambra Igbo ndị ọrụ oyibo anyị ga-etikwa Anambra Igbo
And even Naji Gwunu, but na onya unufo, but the best, that no chim. Shabura ya zokia. Can why vote for the best in very simple sentence?
Yes.
You know, on where the rich, on where the contacts, on where the connections, and on with the intellectual capability
yes.
to lead a state like Anambra.
Thank you. Thank you.
I want to hear you say, even if you're not aware of it, you can't one thing or the other. But now I'm a self-made man. You know, Until I tell you, Governor of Central Bank. On your way, Debulo.
Ah, Kaifu. Kaifu.
On Royal Lawyer of Fuma.
Yes.
Under him came a consolidation. Bokete Bank, get a bank in Nigeria. Let's talk about that. Now, my clear, the Kamama Bank, I got you got up to 25 billion dollars. I may say, we need three more banks. Why we able one bigger, strong Fidelity Bank, we know today.
Yes.
The bank I know 11 years, where poor, retire, you know. So even Nachigwa Nubo, all you have been at Nagasi GK, my Kamama do.
Thanks for watching. I'm still Ifeanyi Ede for Sclan Television.